Okay, usiache kunitafuta, ni muhimu sana.
Ah, usijali.
Karibu tena Brian.
Happy.
Well,
next time.
Bye. Jamani, karibu sana. Unakuja classic. Kwa heri.
Okay.
Okay. Brian, jamani, wewe.
Mana nishakukabidhi mtima. I love you so.